Faro again.
Thank you.
soo baxdeen idinka oo midaysan aad iyo aad oo maasatihi horaan u sheegay
ما شاء الله Yeah, I'm going to go to the house. Thank you.